avalo ai, to ho moe moe. He aloha e ka I ala ai, ka ama am. Ai ka I ala ai, ka lavalo ai, to ho moe moe. He aloha e ka I ala ai, ka paake. Ai ka I ala ai, ka onola ai, ka sava sava. He aloha e ka I ala ai, ka paake. Ai ka I ala ai, ka onola ai, ka sava sava. Oh,